Unasalimu kinyo. Unashangani kwa wanita.
Nero don't know my style.